badantahay juna waxa daarinta marka aad u jiiftee aad u jiiftee
Chabaka Dagestan, Chabaka Dagestan, Chamila.